There's a song God is putting in my heart. Bwana Mungu Nashanga Kabisa Nikifiki Richinsi Ulivyo Yota Guru Movitu Vyote Pia Viumbavyo Kwa uwezo wako Roho yangu na ikuimbie Jitsi wewe ulivyo mkuu. This is someone's testimony. Roho yangu na ikuimbie Jinsi wewe ulivyo mkuu.